Kalamdar, ya da pista kalamdar, kuma buşko sanan.